It's Mega Great Sound for my FM Adult Radio for the Young at Heart, 7 minutes before six. And this is Katin Suga singing to Bamba singing a Valik Seni. Bambaga singing a Valinga Pam Gubukalu Suguako Namchanju Pumium 7 years calling Bamba singing a Valik Seni. Nwati Yazenzo chapter 16, verse 26. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Nanti vesin lukunikeza lona as you are starting your day namhlanje kule ndaba sithola amadoda ayivalele ejele uPaul benosile lithi iBhayibheli babeshawe bashawa base bayophoswa ejele. Now lithi iBhayibheli as they were in prison in the middle of the night, lithi iBhayibheli they did not focus on their pain, they did not focus on the blood that was oozing out of their bodies, bangabheka nokuthi bopha kangakanani, kodwa lithi iBhayibheli in the midst of their pain, in the midst of their storm, they started to worship God. No mababe dlula kuyipheni beshayekile, they did not curse anyone, they did not blame anyone, but indaba yenza badumisa uNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi into kumele uyenze, if you are in the midst of the situation, do not point fingers at other people, but just start worshiping God. Ukhonze uNkulunkulu, dumisa uNkulunkulu, uphangathe isimeni sakho. La madoda amabili athi, we are not going to wait until we are out of this prison, and then bese dumisa uNkulunkulu. Bathi kodwa siphaka in prison, we are going to worship our God, we are going to bow and praise our God. Pagat ejele lithing esikhathi besa dumisa kwaba khona a violent earthquake, a sudden earthquake, and it blew open the prison doors and amaketanga ebabophile abavule abaqaqa aqaqeka abadedeleka bavuleleka. Ngoba into abayenza, they did not want to cry belokhu benesi ilonda zabo, kodwa bavele bathi, we are going to worship our God. Angazi namhlanje what you've been going through, angazi namhlanje ukuthi yini ebikhalisa, kodwa bengathi mina enye yama recipe ekwazi ukukhipha abantu ezimeni abakuzona ukuthi bengabheki izimo zabo kodwa bebheka uNkulunkulu wabo. Ngoba bathe sebedumisile kwase kwenzeka isimangaliso, amazulu avuleka anyakazisa umhlaba, kwase kwavuleka neyindonga, kwavuleka namajele, kwavuleka neminyango. Kwadingeka ukuthi uNkulunkulu ehle ezulwini ngoba wafica abantu ababethi ngeke sivumele isimo sethu sibambe indumiso yethu, bathi ngeke sivumele ubuhlungu ezidlula kubona bubambe ukuthi sidumise uNkulunkulu. Yes, imizimba yethu ingavaleleka ejele, kodwa indumiso yethu ngeke sivume ukuthi ibambeke. Badumisa uNkulunkulu, kwavuleka iminyango yasejele ngenxa yesimo lesinyathelo abasithatha sokuza uNkulunkulu. uNkulunkulu wathatha isinyathelo sokuza kubona, wavula iminyango. Ma kuza uNkulunkulu kezofika esimeni sakho, akafiki nje nokhiye wokuvula umnyango wodwa, kodwa ufika avula iminyango eminingi, anyakazise nama-foundations ezimo ezikubambile, bese kuqaqeka namaketanga. Ma uNkulunkulu esefikile esimeni sakho, akenzi njengabantu ukuthi uzovula one door bephume, another door bephume. Kodwa all the doors in the prison were flew and they open. Yonke iminyango yavele yavuleka yonke. Ngoba mase kufika uNkulunkulu, no one can stand before you, nothing can block you. Mase khona nje uNkulunkulu sezokwenza ukuthile empilweni yakho, azikho izimo ezingakuvala. Namaketa ngaye babambile ahluleka ukubabamba ngoba uNkulunkulu wayesefikile ezimpilweni zabo ezokwenza ukuthile. Mayisefikile uNkulunkulu ezokwenza into ethile, nezimo ebezikubambile nobuhlungu obukade bukubambile buyahluleka ukunamathela kuwena ngoba suke sekufika uNkulunkulu. Kodwa imfihla abayenza laba basuke badumisa uNkulunkulu, bangalindi ukuba baze baphume esimeni. Ngoba silinde ukuba size siphume ejele bese siyaqala siyadumisa. Sidumisa uNkulunkulu sikhona bese uNkulunkulu yasondela evule iminyango. Nawe namhlanje ekuseni ake ume kancane ngokukhala ngesimo sakho, ukhonze uNkulunkulu, udumise uNkulunkulu, uzoza kuwena uNkulunkulu bese vula iminyango ebivalekile eqaqeke namaketanga ebekade kubambile. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.